sosha belela
ngithi malibongwe
igama lenkosi
ngithi malibongwe
igama lenkosi
Ali Kowika.